Mwiriwe ndi Davi ni kumusi duca higa nino amakuru agezweho buri gihe. Muri uyu mwanya tubashikiriza inkuru Dinamo ishobora kuba yemerewe kubandanya inkino za Ball 2024 nkuko tubisoma kuri Twitter y'ikinyamakuru Iris News. Ivyo bibaye inyuma yaho Dinamo yarayitsinzwe impaga ku rukino yari ifitaniye na FUS Rabat ku munsi wejo. Kumva yuko yanse kwambara impuzu zanditse ku cyandiko Visit Rwanda. Ikaba byavuye ku migenderanire itameze neza hagati y'u Burundi no Rwanda. Ngiyi inkuru nyamukuru y'uno munsi. Kaze. Ryari rya mbere umugwi wo mu Burundi ushitse muri ico gice cha Ball. Imbere y'ibihumbi 2015 abakurikirana inkino barazi ko basketball yo mu Burundi yari ku rugero rushimishije mu karere ka Zone 5. Inyuma y'ivyabaye mu 2015 basket iri mu nkino za mbere zakozweko. Abakinyi, abamenyereza n'abandi bari muri urwo rukino baravuye mu gihugu. Amahiganwa arahagarara ibibuga navyo bimeramwe ivyatsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2019 basket irasubira kwivyukiranya naho hari mpari mu batwara federation. Kuva mu 2020 abagwiza tunga baragaruka gushira imitahe muri urwo rukino. Ugwaruka rusubira kuryoherwa no kubeshwaho n'impano yago. Ku mbuga huaniro naho hari myidogo y'urutavanako. Bamwe ngo politike ntiyari kwiye gushika mu nkino, abandi nabo ngo ata politike nta nkino. Tugaruke gato ku migenderanire iri hagati y'ivyo bihugu. Imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yasubiriye guhungabana cyane kuva mu ntango z'ibihumbi 2024. Igihe leta y'u Burundi yugaye umupaka wayo n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo mupaka wari wuguruwe muri Nyakanga ibihumbi 2022 haciye imyaka indwi wugawe. Ubu u Burundi bwagiriza u Rwanda gushigikira umugwi witwaje ibigwanisho retabara. Leta y'u Burundi ngo u Rwanda rwanse guhereza ubutungane bwayo umwe mu ndongozi z'uwo mugwi wakaba yaragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Leta kandi ngo u Rwanda rufata bamwe mu mpunzi z'u Burundi zahungiye mu Rwanda mu 2015 rukabajana muri leta bara rukongera rukabaha inyigisho za gisirikare. Ikindi nuko igisoda cy'u Burundi cyanditse kuri X ko gifasha mu ntara ya Kivu leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugwanya umugwi wa M23. ONU nayo ikaba yagiriza M23 gufatwa mu mugongo na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda iramaze kwerekana ko idashigikiye kubona u Burundi n'izindi ngabo za SADC zikomoka muri Tanzania, Malawi na Afrika y'Epfo zifasha leta ya Kongo kugwanya imigwi igwanira mu buseruko bw'ico gihugu. Muri kino gihe imigenderanire yifasha uko ingaruka ni nyinshi ku banyagihugu. Ikinyamakuru Iris News kitwereka ku mupaka wa Kanyaru ya ruguru, Kanyaruho, ko urudandazo rwahora ruhakoregwa rwahagaze kuva umupaka wugaye. Abanyagihugu bakavuga ko barengewe. Ikinyamakuru Iwacu naco ngo abikorera utwabo ku mipaka, abarongoye amahoteli n'ububare bwo mu gisagara ca Bujumbura nibo bahahombera. Yaga muri nzero ibihumbi 2024 yarerekanye iduga ry'igiciro cyo kwiyunguruza Bujumbura Bukavu na Bujumbura Goma inyuma y'iyugagwa ry'umupaka wa Ruhwa. Igiciro cavuye ku bihumbi 40 gushika ku bihumbi 105, kiva ku bihumbi 60 kija ku bihumbi 135 bivanye n'inzira wafashe uja Goma. Ubu rero abivuza, abarangura nabo bose bikorera ivyabo mu Rwanda bakaba bakogwa ko n'icyuka kibi cy'imigenderanire hagati y'ibi bihugu bibiri. Umushikiranganji Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu agereranya imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda n'ihindagurika ry'ikirere, ati nimba uno munsi hariko hagwa imvura nyinshi hazogera igihe hagwe nkeya canke hakizuba rike imigenderanire isubire gutotahara. Utandukire inkuru ngufi ngufi nazo. Agatongwasa yarakuwe nk'uburongoye umugambwe SNL vyabereye ingozi aho Nestor Girukwishaka yatowe ngo arongore uwo mugambwe ikiringo cy'imyaka 5. Vyabaye agatongwasa abashinga amateka hamwe n'abandi bayoboke biwe atariho bari. Tukibuke ko mu 2013 yatswe uburongozi bwa FNL. Amakuru dukesha ikinyamakuru Jimbere atugira ko umuyobozi mukuru wa Regideso yavuze ko hakenewe amafaranga imiliyaridi 300 z'amarundi kugira hubakwe iyunguriro ry'amazi mu Kanyosha. Hari mu mbonano umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'indongozi zo mu bushikiranganji ujejwe iby'amasoko ntanga nguvu ngubwo bushikiranganji buterere biboneka mu iterambere ry'igihugu. Hari kuri uyu wa gatanu Ntwarane. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga huaniro zacu. Ahanje tuzosubira ejo.